shall her plagues come in one day, death and mourning and famine. And she shall be utterly burned with fire, for strong is the Lord God who judgeth her.
Yahweh, 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 Yahweh,